Imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, umunyu hamwe n'amasabune niyo yatanzwe n'ishyirahamwe Femme Intwari ku miryango 150 y'imfubyi n'abapfakazi bo mu ntara ya Rumonge. Maitre Muregwa Solange icegera cy'umunyabanga mukuru w'iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu akaba n'umuhetsi w'intara ya Rumonge amenyesha ko igikorwa cyo gufasha imfubyi n'impfakazi ari igikorwa gikoretse mu bikogwa biriko bikogwa mu gihugu cyose bikozwe na Femme Intwari mu miryango 150 yose yatowe mu ntara ya Rumonge. Umuryango umwe ukaba waronkejwe ibiro 10 by'umuceri, ibiro 5 by'ibiharage, ibiro 2 by'umunyu n'amasabune 3. Maitre Muregwa Solange amenyesha kandi ko ibice birenga 80% byatanzwe n'abavuka ntara.
Imfashanyo dutanze ngaha mu Rumonge ni igikorwa gikoretse mu bikorwa biriko birakoregwa mu ma province atari make yo ngaha mu Burundi wacu ku izina ryigishira hamwe Femme Intwari. Twaraciyumviriye tubona yuko twogarukira ku mfuvyi n'abapfakazi, ni nacyo gituma rero mwabonye uno munsi twabazaniye agakemanyi kagizwe n'umuceri n'ibiharage n'amasabune hamwe n'umunyu. Twagarukira ku bantu ku miryango ishika 150 yose yo mu ntara ya Rumonge, kuko abantu niyo twashoboye kwegeranya dukoranye n'ababatwara mu makomine chaturonka iyo miryango 150 yose rero yarose iyo mfashanyo. Umuryango wose ukaba warose ibiro 10 by'umuceri, ibiro 5 by'ibiharage, amasabune 3 n'ibiro 2 by'umunyu. Iyo mfashanyo ahanini yavuye mu mvukira zo ngaha mu ntara ya Rumonge. Intara ya Rumonge yarafashije kuko twakoresheje amafaranga ashika ku miliyoni 5,200,000 arashika. Urumva ibice 85% byavuye ngaha mu ntara ya Rumonge. Tukaba tuboneye akajyo ko gushimira abavuka ntara abo mu ntwaro ukungene badufashije kwegeranya uburyo bakadufasha kutwereka ukungene twobikora tumaze kubibabarira. Icyumviro cyavuye muri Femme Intwari ku rwego rw'igihugu ariko bacavuga ati mu ntara namwe genda mwisuganye kugira ngo dushobore kongereza twese dukorere hamwe tugarukire kuri izi mfuvye n'abapfakazi.
Rodine niyo yunguruza arongoye Femme Intwari mu ntara ya Rumonge amenyesha ko mu migambi bafise bazokwitwararika abana b'imfuvye kugira ngo ntihazogire uwuheba ishuri biturutse ku buryo buke, nayo bakazobandanya bubakira badasize inyuma uburaro imfakazi zisanzwe zidafise aho ziba.
Tegekanya kuri izo mfuvyi hamwe Imana iduteye iteka ikaturonsa nk'abasanzwe biga. Ntitwifuza ko hari umwana w'imfuvyi azoheba ishuri ko yabuze ibikoresho canke utundi twose twankenerwa, abo tuzobitwararika. Hanyuma kandi turifuza yuko no muri kazoza tuzokwisuganya tukaraba muri bo harimo nk'abo baba batafise uburaro tuzokubakira abashoboka tuzokwisuganya birimo migambi.
Ndagijimana Emeline umwe mu baronkejwe izo mfashanyo arashima cyane ko igihugu kitigera kibibagira, ariko kandi bagume babashigikira haba mu by'ishure no mu kubarosa uburaro, na cyane cyane ko bamwe muri bo batagira amazu meza babamo.
None ndashimiye kweri abaje kuturaba bose. Ndatangwe gushimira mu ntara ya Rumonge amazina yacu batayibagira bayahereza abaduheka ku mugongo ibujumbura. Kandi ndashimye yuko dufise amahoro mu bupfakazi bwacu ata kintu turabona kitugirira nabi, kuko igihugu kirimwo abagabo cyama kirimwo abaraba igihugu. None ndashimye kweri ko abafise batatibagiye abapfakazi n'imfuvyi. None icyo nshimye nuko bo kwama baturi hafi kandi bakama baturaba aho turi hose batatwibagira nk'uku nyene. Umupfakazi atagira akazi abamwo bagatangura bakabafasha bakaronka akazi gakomeye babamwo.
Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe mu ntumbero yo gusangirira hamwe iminsi mikuru ya Noeli na Bonane ku miryango ifise amikoro make.